Kāti, kua ki taurangi mai a reipa, ka whakatiki rātou i te mahi whakapawa me nā kakāwanatanga anō rātou. Kua kōkiri hea he pētihana ki te whare pāremata, e karangāna kia kaha ke ngā ture whakapawa, hei tāwharau i ngā rangatahi Māori i te kino o taua mahi. Hei tā etahi o ngai tātou, kei taua kaupapa e mahi ana, kāore ngā ture o te wā i te tāwharau i ngā rangatahi, o tira ko ngā rangatahi Māori, te papa o te ngoi koretanga o e nei ture. Anei rā a Moana Makapelu Lee.
I te ua tātā mā Roana te tū a e nei rangatahi.
Government promises they will keep us safe and eliminate all harmful products.
He karere ki aro mai te kāwanatanga kia pano nei i ngā haurehu.
Tō tātou whāinga he nuku i ngā vape stores, ki wāhi ke mai ngā kura.
Ko te pētihana haurehu o te wā ka whakatakotoria ki mua i te whare pāremata, te kaumātoru mano waitohu e āki ana i te kāwanatanga.
So our petition calls for the ban of the sale of vape products in non-vape stores, so that's dairies, supermarkets, gas stations and the like.
He mea kōkiri ngā vape-free kids. Hei tā rātou e kore take ana ngā ture hou a te kāwanatanga e rāhui ana te whakatūnga o ngā toa hoko haurehu hou.
Kia 300 mita tawhiti atu i ngā kura me ngā marae.
That's a short stroll from school to the vape shop and we don't feel that goes far enough.
He māma ki te haere ki te toa?
Felt easier than they think it is.
We've lowered our eyes and not protecting our tamariki and rangatahi.
E whitu mano neke atu ngā toa i tēnei wā. Hei tā te pāti reipa ka hāwhi i ngā nama o ngā toa ki te eke anō hei kāwanatanga.
It is our poorest communities that are seeing the proliferation of vapes, often in areas like where schools are, where parks are, and so on.
Tērā ngā whiunga nui hoki kau taina ki runga i a rātou.
And if you are caught breaking the rules, i.e. selling to under 18s, then you'll lose your licence. So the consequences of that will be quite high.
Kua tōtoru te nama o ngā rangatahi kai haurehu i ngā tau e whā. He ā wangawanga nui ki ēnei māngai.
Schools, as a result, are having to clamp down on students that are caught vaping. One school locally has had to do 27 stand downs this year. More than half of those students were Māori that had to be stood down.
I tērā tau tukuna ai tēnei rōpū rangatahi arā the hashtags i tō rātou wake pētihana. Kia panoni te nama o ngā toa.
We've been here like 3 times for vapes.
Me ngā manako e hara noi hoi te kai mā te puehu.
Whakarongo, ko te whakarongo, ka tino uaua i ngā rā e heke mai nei.
He oranga mō ngā uri whakaheke. Moana Makapelu Lee te karere.